It's story time.
Ke rata go dula. Le ina la ka ke Thabo. Ke rata go dula situlong. Ke rata go dula kgauswi le mopete. Ke rata go dula ka fase ga tafola. Ke rata go dula.
It's story time.